natine choka kumuchu kumalawi obu ande mugulijani sopano chokila kunyasara ndeko okondeka dudolido
chawango kuma muri bwanja nzathu mangala ndeko ife kwano kuno kunyasara nde dziko lomwe kalelo linka kankaka ndi uchi ayi ndithu tilibwino basi tikusuntha mwene masiku numapita basi mutu wathu unu makhabe ozunguzika ndi zina zochitika kuno kumata bwanso kuti zinthu zake zikuno ndiye tikuziyendetsa bwanji kwenikweni munthu unelero ndadzuka munthu obalalika kwambiri zina zake zandibalalitsa ndisaname penapake ndikumadzifunsa kuti zinthu zakezi zikuyenda bwanji kwenikweni ndikudziwa kuti mutu mwanu mudziyenda nkhani ya satana kodi ndiye zamuyendera bwanji obwande sipaja nthawi inake mukakambirana kuti mkulu wina wake satana akuoneka kuti kumeneko anatenga chilichonse aliyense kumeneko anamugwadira malonda aliwonse wodziwika bwino kumeneko ali mmanja mwa satana ndikudziwa mukudzifunsa kuti nanga milandu ija anthu ambirimbiri amayimbidwa yokhuza satana ija ndezilipati kodi anthu aja zidawathera bwanji ish achimwene zimenezi kuchitika simungakhulupirire pamenepa ndi pamene inafe idavomereza kuti dziko lili limakomera anthu achuma amwene zawo zimayenda ngakhale apalamule sizingaphule kanthu koma ifeyo alowulida ndi anzathu mwanji wa akado kungopalamula kuba mgolo mmadingenimu ndiye koma kukuyendetsa mudzi wonse utawuseza mgolo akuma kuyimba nyimbo kado waba mgolo huwi usezetsa mgolo wabawo akatero ndikuvivinyiza mmatope kenakati kudzakutapa nkhwiko ndikumenyetsa kukhoma kenakati kudzakupaka chitedze ukuzondotsa mutu pansi miyendo mwamba kenakati kudzakupatsa mbama yachikwanje iwenso umadabwa kuti abale nkhani zake koma zomwezi za mgolozi achimwene nkhani ya satana imene idatinthera muja anthu kumangidwa ena kuyamba ayimitsidwa ntchito Anthony Jerry nyamata wathu wona za malamulo kufika polimba mtima kulamula kuti kuyambira lero pasapezeke sochita business iliyonse ndi satana watidetserera mbiri ndipo anyamata ake onse amangeni zinango ndabwitsa nthawi yomwe anthufe timauwauwa za satana iye nkuti atadziwa kale kuti manyasawa ukhangati akufuna kuyamba kupenya anaala choka kale kwathu kuno achimwene tokha kuno tingangolodzana dzala iwe waja za satana wenaso iyayi koma iwenda amene anadya za satana koma satanayo ali kuti zii anaatawuzidwa kale kuti ambwana simoko utsi banduka utali achola boyi ake ndi amene adali kuno basi achola boyiwo adamangidwa kuti inu ndi amene mmapanga za satana takumbwandirani inuyo basi mpaka na satana yatapezekanso koma ngati zidakhalitsa achimwene achola boyi ya satana sanatenge nthawi adatulutsidwa ndende tuzathu kuno siza anthu akhungula phyulu ayi samakalo wako chiyambire na mwene aliyense asakuyembekezera anatulutsidwa achola boyi ya satana kunali kufunsana rokha koma zakhala bwanji kenakanso achola boyiwo wautali kuti siya tokha tumakambirana nthano zatu akalulu za satana basi tokha kumapita pamawayiresi akanema kumanena kuti ayi pakadali pano pali anthu 83 amene akuoneka kuti akukhudzidwa ndi nkhani za satana koma mabwana othetsa katangale akuoneka kuti amaliza kale kufufuza anthu ena ake asanu ndi atatu amenewa zofufuza amaliza kale ndipo nthawi ina iliyonse tiyamba kuwazenga milandu dziko ndikufika pogwedezeka kuti komapa ndiye kuvuta kwa basi timva zinthu kuti mmene monso ndi mmene zidathera chimwene milandu inathera pomwepo ndikudziwa mwina mwake mukudabwitsika kuti koma lero ndiye zakhala bwanji kuti obantasa mukafukule nkhani za satana zomadzaoneka chimwene kuti satana uja si munthu wambaye alipo ambiri amene adawayika kunkhwapa kwake ndipo ndikovuta kwambiri kuti mungapangeza satana ananjoka ino ndikamba pano mabizinesi aja adayimitsidwa aja ayi ndithu ayambanso kuyenda amwene anthu amene adalamula kuti musapangeso bizinesi ndi satana agona mabizinesi ayamba kuchitika ndi satana yemwe uja amwene vindala matupa nkhani amwene kupita kwa satana kukachita kumugwadira kuti bwana satana inu ndinu mamuna inu litengeni dziko lathuli palibe chimene ifeyo tingapange kupanda inu bwana inu ndinu mfulu basi ndipo samene amalimbikira kumanena kuti inuyo bwana satana ndinu olakwa musawamvere bwana amene wamakhala analedzera mchewere lero lino za milandu ya satana amwene masanje nieni zaka zitatu tsopano tikumangokamba basi sikuti zinali zenizeni palibe bonkhani basi kwathu kuno zakatangale ayi muzikambirana kwamweko kunjako kuno munthu kuchita zakatangale amamkhala kuti wachita madilo wakatangale limamuombera mmanja mpaka namamupasa dzina loti awawa ndi abigi amachita zothamangathamanga mtaunimo malo monena ali bwinobwino kuti amachita zakatangale pang'ono ndi pang'ono achimwene ndikhoza kunena motsimikiza kuti nkhondo limba ndikatangale kwathu kuno inakanika amwene Marita the Pangolini, amene nthawi imene ijada afika ndi mavuvu kwambiri. Amwene, anangolawa unyolo, ukalumidwa ndi udzudzu pang'ono, kuzizidwa kaye nchitoko sichema polisa, basi tu, anayakhala pansi, nkutheka pansi pa mtima amati, ndiferezeti. Nkutheka memba nyimbo, wagule wamkulu wa kwa Njomba kwa Sungu. Sinkupha ndine, nangoja nawo, sinkupha ndine, nangoja nawo, kafiti. Tagonja, tavomereza. Nkhondo limba ndikatangale kwathu kuno ndiyosatheka ndipo kayati tasintha bwanji tizingozungulira malo amodzimodzi omwewo tavomereza anthu ochita zakatangale ndiwoopsa kwambiri zenizeni zija tinkaonera mmafilimu nthawi imene ija kumasitolo zija zijankati ayi filimu indi ya mafia versus ninja zipukwani zimene tinkaonera nthawi imene ija mwene zinkangoneka ngati zosekesa koma zinali zenizeni kwathu kuno kuli mmafia ena ake angakhale titatamika bwanji mu nkhani zakatangale ndi ziphupho sitingawathe iyi ayenda anzawo achitetezo amene ali mkhwapa mwawo ayenda anzawo ozengamira anthu amene ali mʼmanja mwawo anzawo andale amene amakatenga kwina yake ayenda anzawo ochuluka kwambiri kwathu kuno ukayiyamba nkhani yakatangale ndi ziphupho kwathu kuno umakhala kumenyana ndi ambiri kwa basi njifake omalita odadzidzimuka atachita kusenzedwa kulephera udandaula kuti abale unoti ndi mmawa kwambiri kunjako sikunache ndilole ndikaye ndi chikuche mkamwa akuti ayi wandendesa machikucha mkamwa ho kalanga ine omalita ndine kuchita kusenzedwa kulakwa kwawo amayesera kuti mwina makangale bale ndikatangale kwathu kuno sadadziwe dambwe la akatangale ndalikulu kwambiri kwathu kuno ndine madzifunsa kuti koma ndi mmene zinthu zake zikuyenderamo ndi ndani ino adzatipulumutsa ife ukhalidwe lakatangale koma kodi chiliponso china chake choyipitsisa kwambiri kwathu kuno chimene sichinachitikeko chifukwa ndiye zikuoneka kuti zonse zoyipa zikuchitika anthu onse oyipa akusangalala kwa basi akuphangira china chilichonse mabizinesi onse akuphangira kuchita katangale woonetsera dziko atenga ili palibe soti mfweyi ziko ndi wano ndalama ndi wathu mwanza wopwande ife umphawi bwathubu siwabwinoyi umasanduka kapolo dziko lako lomwe chionadi kumachidziwa koma chifukwa cha umphawi timanyamula ndalama zathutu zopeza movutikira ndalama zozipeza kudziwa mmisonkho imene anthu amapereka kukhetsa misozi zomwezo basi kutamika nazo koma kaninkha ena ake asatana ndiye iwowo nkumati akakuzina kumahonga abale athu ena adyera kwambiri achimwene ineene ndisaname zatikhudza kwambiri sinkupha ndine ndingodya nawo sinkupha ndine ndingodya nawo kamfiti koma nsewu wamachenjeri yayi akonzereni sizoona ayi kansewu kuphuchukaphuchuka koma kuti nthawi yakampeni mudzafikako kumeneku nanga anthu akumanja aja amene sanaoneko nsewu chibadwiyeni aja ndiye mukuwaganizira koma kuchileka ndiye malodza enieni kuli tubwalula ndege kumeneko koma mwene katondo ali kumeneko ndege zikamatera anthu amafunsana ali m'malele kuti kodi akuyendetsa yoganiza bwanji nanga chifukwa chani ndege kutera padambwe
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse